lomele dagwa bing kushi bodela na bosis yenza kuphela mangholi yenza kakhuluma kopi awula ma hater asbekile endangicabanga nokuthi basteli thema ngiphuma bangisonde basho bangiphuleli bodle basibeka phansi nothande lucky ke yena wabaleka basala nami bangibenze lasho negazi lachitheka theba fethu ningikhwazelani mangihamba la emhlabeni impuphu yasekhaya izothenga ubani bazowondla ubani heba fethu kanti udlamulani mase kwenziwa kanje kahle kahle nina nithi nje siphile njani emani kwali phansi heba fethu ningikhwazelani heba fethu kanti kwalelani heba fethu ningikhwazelani heba fethu kanti kwalelani aningiyeke mphuzi imali yami
amphuzi imali yami
aningiyeke mphuzi imali yami
amphuzi imali yami
aningiyeke mphuzi imali yami
amphuzi imali yami
aningiyeke mphuzi imali yami amphuzi imali yami
tryna fit in and change the system. Sizblomele dafa sispin. Wafika my haters to jelly spin. Maspaka maskipeling cheese. Kanta bobani lazy ting ting. Galukus bona lane lokshin. Nidal zopuri old fashion. Sabele sa kolisa yek in training.
Sama lili black blessa tame fako. Boma bulani bobi tumelo li botato. Skarikele sama tata cheri. Zinja sami siso kwenze lama ada tre.
Aw mina I'm sure food ya.
Pusha ma bodela ma no dealers.
I'm no dealers. I'm sure food ya.
Lubisa ma mpiki ma no dealers.
I'm no dealers. Zelani Eva fetu kandi kwa lelani Eva fetu ning kwa zelani Eva fetu kandi kwa lelani Ani nyege mpuzi mali ya
Ampuzi mali yami
aningiyeke ngiphuzi imali yami
Ampuzi mali yami
aningiyeke ngiphuzi imali yami
Ampuzi mali yami
aningiyeke ngiphuzi imali yami Ampuzi mali yami
asiphuzi
zechayile nje kwasispeak khombe ekhaya nje nabosisi phume enkwarini ngene ekarini mathi sebelt ishaye ijike elokishini dlule egaraji ngithenge i-protection ngithela igazolo bekumnandi ngayizolo ngamabhodlela sibe ngihambi nezolo senza kuphela sibhlowe konke nesigodo
Eva fethu ningikhwazelani Eva fethu kanti kwalelani Eva fethu ningikhwazelani Eva fethu kanti kwalelani
aningiyeke
mphuzi imali yami
amphuzi imali